Ni funa mandolo. Pangali nkazi.
Ilonze.
Atakana kazi.
Ilonze.
Atakantawi ya itali.
Ilonze.
Usatenga mimba.
Ilonze.
Usabereka.
Ilonze.
Pantawi ina.
Ilonze.
Atenda enda mwasinganga.
Ilonze.
Munga kwa akalonga.
Ilonze.
Atatenga mimba nkazi yo.
Ilonze.
Atatenga mimba.
Ilonze.
Inali mimba dizowona.
Ilonze.
Aene, ni funa mandolo. Aene, ni funa mandolo. Aene, ni funa mandolo. Aene, loza. yaene yatajimanga yaene mabobo yaene anthu oyipa yaene mabobo yaene anthu oyipa anatenga chitsulo kupita kwa njopu atakapeza njopu ali kuzula ali kusula pachipala pawo kusula izi ndi izi vafunsa amenepo vabweza sula mwamphanga mindabweza sula inde chikukuta chopa chikukuta chopa chikukuta chopa wopanji mphanga ndopakhululanuwo aa mphanga utoto chonjo anayambothamangisana vakafulumiza nsangasanga atasema chingoma chacho chomtendemera adayima kupatika kupsalako njopu msopatika mmenemo totatire nyachibondo kufika mene kumbaka zake kutakambira bambo muli kuthamanga nyama mwabwera nayo kuti zili mbuyo mumphanga palile nyama mene ititiwone yayi ndakapalamula kuli nkhondo kaya ndidzoka tilekera pakanthu lero ndiye kufika pakhumbipo apondeni nawo ponde chitsanzo kutsanzira nzako.